Akula lapha siyakhona siyalala khona phecekeni futhi akula lapha siyakhona into esifuna ukumxoxela yona thina akula lapha siyakhona vele sifuna ukuza khutsha uhulumende la ngoba thina lapha sihlezi ngenxa kahulumende asikwazi ukuthi omunye umuntu lomhlaba ngaphandle kwahulumende
sikhampena lapha sikhampena lu Richard namhlanje siyadubeka sise limizi swasila lutho siyanga nxa kuyikuthi sivunyela kuyakho eZambia uhulumende kasinike ama papers yedingini zeZambia lapha seZimbabwe salwele umhlabathi lokuthi sihlale labantu
Tina besingakwazi sizisebenzela. Eh. Sizigamula izigodi egangeni. Sithe sibuya ngifica indlu yami iyathunqa iyatsha. Ngithi nyathi mbone inye next, ngiyenye next iyatsha. Impahla de ziphakathi. Eh. Ibrugwe lami adele 700 ayifice kungela. But bacile ngendlu yami. Usiyala bafika. Kuthi uthi kumbe umuntu oyi-1 ongenileyo wathatha imali khona pha. Ngoba ikulesi cathulo 1 esingendingi esilayitheleyo lapha. Eh, I think umuntu wangikhona nalo light last house.
Abanga sibona ama police state government yekwenzayo. So nxa sikubona ngaleyo ndlela lathi okusehle ukuthi kune singakwenza besicela nje ukuthi ngalabantu ayena ngubuhulumende uyasidingele indawo lapha ngasisa khona sihlala khona. Ngoba lapha sambondi kune uNkulunkulu singabe sakugwanisa. Ngoba ama police ona lawo yiwa asitshisela abesithi nanga yiwa afanele basilamulele ezintweni ezisiphazamisa kodwa yiba sebesitshisela imizi okungekho emthethweni futhi
ngo-2011 waqalisa ukuhlala khonapha ngazinsuku kuyena le ndawo 2013 babuya bazotshisa siziba njengoba libona ngakhile kanje 2015 bazotshisa futhi lamhla sebebuyile futhi bazotshisa la angikwazi ukuthi isono sethu ngesani thina sihlaliswe lapha ngudeli njengoba uzibona incwadi nansi incwadi kadeli le etshengisa ukuthi thina kufanele sihlale kulindawo yena usiziba ngokwakhe nxa bexoxisana layo bathi bisizincwadi isiziba ngala ncwadi usiziba thina sesavunyelwa nguchief deli ukuthi hlala nini khonapho lilungisele izincwadi So into esimangalisayo ukuthi kuyena kona lumnyaka besizihlalele sesitshela ukuthi yakhanini sesilungisile indawo leyo siyakumangala nqa sokubuya osiziba futhi sebezochisa thina sizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi nqa izulu liduma kunje ndilizela ngizalala nga yena usiziba ngokwakhe uza kubhadala yini okuyizinto konke akwenze lapha ngiyakha ngemali la into zami zonke zidilikile njengoba libona kunje Ngiyakha ngemali kufanele ngilime la abalimi sebezasebabuya bazosifundisa ukulima ngizalima njani ngihleze egcikeni ngizakudlani kanti nzabe lokhu ngicela uhulumende njani uhulumende wathi omunye lomunye kazakhele azilungisele ngezandla zakhe kanti lokho sokusenzakala lapha kuyini usiziva nxaye lo nsolo kakhulume lathi engasithisela imizi ngoba ukutshisa umizi is a big fraud ukuthi utshisa umuzi womuntu utshisele into zakhe zonke phakathi ngiyenzeni manje mina kuye
At his office, kule ncwadi ezithi plus leli inde iplus leli lagazethwa ngo-2001. So ligazethwe ngo-2001 kutsho ukuthi indawo le ngekahulumende. Okutsho ukuthi thina nxa sikhangele lathi indawo siyayifuna ngoba thina sahlaliswa ngu-chief deli. Labo indawo bayifuna but bazenzela amaphepha. Kuviki lana ngathi kunyanga le ephelileyo bake bafika babopha ezinye izakhamizi la. Besithi bona izakhamizi lezi ziqume ucingo. But ngabana sebekhangela ukuthi ngabantu abadala bafika ukuthi hayi abantu abadala nzake basebeyatshintsha iplani basesibona hayi lapho okwenzakaleyo laba abantu sibashasha nge-trespass bathe bengena ekhoti uloyo asebabuza ukuthi hayi kanti nxa wena sizibe usithi ubashasha nge-trespass ujonga liphi ngoba thina abantu laba bale ncwadi ezabhalwa ngu-chief deli ezibanika ukuthi bahlale khona bale ncwadi evela kuhulumente igazethi wena eyakho incwadi olayo yiphi usizi waswela kala ukuthi approaches that later yasiphosta ibona ikhesi kumele ingene namuhla so thina sikhathi ukuthi ikhesi izangena namuhla sesethuka sokuthiwa kwesizi basebezingena nga unkiwane bebemsamonile ukuthi abuyaze enika ubufakazi ukuthi kungani watshela iministry of lands amanga esithi indawo ayigazethwanga yona yagazethwa but unfortunately badlale igame yabo yaphosta ibona ngale yaze engena mhla ka-4 So be glad game basho uya bese chisala. So thine sikudinga ukuthi kati kudlalwa game bani. Waye bangazange bahambe ecourt usizwe wa producer lawo maphepha sithi ulawo. Unkiwane la wathesifa yena kubufakazi ukuthi kungane sindawo kayigazetwanga yona yagazetwa ngo-2001. But we surprised sifika ukuthi ah abantu sebegijima babuya ngapha. Ngabe bese sifonela ukuthi hayi sokona kale ekhaya ngale. Imizi yabantu sichisiwe.
Because bachisa every year.
So kuba difficult ukuthi abantu balokhu besakhimizi every year. I think for the last 5 years, lokhu bechisa every year. So nesisikhathi, i-rainy season kumele bachise. Then bezokusenza ukuthi abantu baspende i-time yokulima sebesakha izindlu. Bangabe sebalethu ukuthi balime. So ngenye indlela ibabangeni hlopha kube le ndlala, kuba there's no year ehamba free. Every time this season, kumele bachise.
Okay, my issues about what happened yesterday was, even if the sheriff intended to demolish based on a court order, he was required to give reasonable notice before he undertakes the demolitions, right? So he didn't give the, usually the standard is about 7 days notice to enable people to wrap their things up in preparation for the demolitions. But he just ambushed the settlers and he just spent everything.
Parizino zvatiri kutoita kuti tito challenger eviction iyo yaitika iyoyo tiri kutoti titogadzira mapepa tichaita yatoti agent application yekuti tikwanise kunzikwane dare nekukasika kana zvichiwanza kubuda pachena kuti pane ma rights evanhu anenge ari affected unokwanisa kumhanya kudare neyatoti iyo agent application kuitira kuti nyaya ikwanise kuvikwa ipapo takamirira mamwe maapplications aya ari pending.